olo e mafuta male SPS Samoan.
Ole a oa oina ole mata upu I mafutanga mafeusua inga le sex education, e silio na taua mo le ola tuputupua e o whanau, ai o se mata upu e tele ina alofia e nisi, ai meise I faala potopoto ngā tangata umau po o migrants. E pe ona faaalia e I Lin Chang o le Health Promotion and Family Planning Australia, e le na o feusua inga. Elena o fa amai a fua mai I feusua inga le pui puia, e pe o le tele o fa amai e fa ingoa ina I Samoa o le mai afi, Elena o mata upu I a aofiai, ai aofiai fo I matonga fitinga, I awala e ta aofiai le maua o se tama I ta I le maitanga o tina ai o lai titipe o talavou, a toa I meisi mata upu e pe o malienga
po o le consent. It's not just about sex and STIs and contraception, that it's about consent and making an informed choice and understanding what that looks like.
Ole mata upu I feusua inga ma mafutanga le sexual education, olo oa oa oina ia onga umai au se tali enei, mai le vasenga amata e tau I le year 12 po ole vasenga se fulumele lua e mai ai a onga mawelulunga. Peitai olo ofa alia le popolenga ma le atunga luwai onisi o matua, pe o se mata upu tāla whiangai, ma pe o ni wha matalanga e te tau o nei loa, ma mala malama I aia lātou whanau.
There's a variety of concerns common amongst parents from all different backgrounds. For example, is this type of education going to make my child go and have sex?
Asau noa I Lin Chang I le tūlanga whaingatā, o le ngālulu e whaatasi matangatā umau mai isi atunuu, ona o lātou tū, talitonunga faa nganu upe faa le lotu I le mata upu I mafutanga mafeusua inga le sex
education. So it's not about withholding some information because we think that a particular group may not want that or need that, or that might may not be aligned with their particular views. It's about being able to adapt it to the needs of the audience and recognizing that for each individual, their culture and religious background will be part of their views.
E pe ona saunoa Associate Professor Fida Sanjakda o le School of Education, Culture and Society I le University o Monash, e whaingata I tangata moselemi ona talanoa whaasamasama noa I le mata upu I feusua inga
ma mafutanga. There are many concerns. So with the communities I work closely with, and I do work closely with the Australian Muslim community, it's the inclusion of more open discussions about sexuality in the classroom, the public displays of sexual identities in schools and the continual dominance of secular ideologies underpinning current developments in this curriculum.
Aina ia faaalia le tāua ona whai o talanoanga nei male manino male māla malama, ona o se mata upu ea a fia I tangata umai le atunuu. Ona e tūle iai a mionga tāla whiangai I le vāo tama mateine. Ai maise, I mata upu I tūla fono e pui pui ai feusua inga le consent.
People of faith backgrounds argue that those perspectives are progressive. So we just have to continue with these open and respectful discussions. Anyone who says that I'm educating the individual can't ignore the fact that you're also educating a society, someone who will contribute to society. So
O le mata upu po le curriculum o lo oa oa oina ia onga I au se talia, o lo oa o fi ai le comprehensive sexuality education, o lo fautua ina e malo au fatasi. Peitai o lo o yaini ona vaenga o lo onunumi ma le manino I le faau winga ina. E pe ona saunoa Associate Professor Sanjakda e te tau ona au fi ai tangata uma I le atunuu I le aoa oina o se Comprehensive Sexual Education I au se talia. E au fi ai tangata uma uma isi atunuu tu ngangana matalitununga.
Always subject to reform but also criticism and scrutiny, and yet it is fundamental just to the overall health and well-being of our students.
Na saunoa Dr. David Rhodes o le School of Education I le Edith Cowan University, e ui olo o yai le curriculum mo le atunu u atoa, ai olo o yai vaenga olo o SSA I le whaawinga ina I se tete ma teritori.
While there's a national curriculum, each of the states and territories interprets the curriculum differently or puts their own spin on it.
Na ia tā ua o le whaafita au li tele, o le manatu lea o a onga whaapenei, ma le si la fia i mata upu i mafutanga ma whewusua inga le sex education. O se mata upu e nā o tangata mātutua e ao ngā mata la whengai iai. Ai avea masā po o se tapu,
The big problem is, as a society, we view sexuality as something that is purely adult, and that children and young adults don't have a sexual identity. So this is a fairly significant taboo, I guess, which limits what governments are prepared for children to be taught in schools.
O le isi whawhita auli o le ese esenga I lea o awina o le sex education I a o ngā lotu ma o ngā le malo. A to ai, ma le ese esenga I tangata e whai a o ngā I le whanau. Po o se whai a o ngā, po o se whai whi au, po o se tausi
mai. We're not teaching all students, all young people in Australia the same things, and we're not giving them access to the same materials or the same information, and they're not as aware of their own bodies or the relationships that they'll enter into in the future.
Na sao noa Dr. Rhodes, o le whawhita uli mātu ia maonga onga tūla I mai ai, o le anga I leo whānau I no fuanga pe o le internet, e maua mai ai whaata I inga o whainga sā wā, ma le a ngā tatau, ma māfutanga māsani e whaavae I le whaaloalo le alofa ma le whaavata
ai. And they're doing it quite often in inappropriate and quite often dangerous places like porn sites or in chat rooms and in various online environments that aren't regulated.
E pe ona whaalia le Family Planning Alliance Australia, e o oai le whanau I se tūlanga la matia mai le sā waina, le whai o sā wanga I si tangata, ai mai se le I tūpā o tama, a ngai I teine, le mawai mā I tanga o tina, ai o talavou le o langa, ma whā amai e mā fua mai I whi usua inga le pui puia. O le reporti na tapena ina, e le SBS Examines.
Toi fia whaafafonga I nisi tala whaapea? Whaafafonga I le Apple Podcast, le Google Podcast, Spotify, ma po fela vai mawailau podcast.